Sanibonani, igama lami ngurefile. Oh, sorry guys, I was still in Zulu mode. What I meant to say was, hi, my name is Rafilwe.
Utisha wetu, wesiZulu, ngumnumzane ngijima.
Nangu uamu, uzozizisa ngesiZulu.
Nangu, utisha wetu, wesiZulu, ngumnumzane ngijima. Ngiyabonga Luka, lona Samantha, lona Stacy. Azosikhokela ngengxoxo phakathi kukaThandi noDudu.
Sawubona Thandi, sawubona Dudu. Nangu ingane wami uNonhlanhla.
Yethukulu ukuphazi, konje kubani isibongo sakho?
Isibongo sami kuSithole.
Uvelaphi?
Ngivela eShowe.
Hawu, kukhule. Pho wenzani eThekwini?
Ngivakashe.
Ngiyethemba ukuthi uzobuse eThekwini.
I'm
going to go to the Isibongo sami ngupobe. Ngazalwa ngomhlaka ufongqwaba 2008.
Lona nguRia noKatrina. Benze ingxoxo phakathi kukathisha nomfundi.
Fundani kahle manje bafundi.
Cha, uma ufuna amaswili, thenga amaswili. Musa umfundi ucenga.
Kubani obanga umsindo? Kubani okhulumayo? Kuwena Sipho.
Cha akumina kuThemba.
Cha akumina nguSipho.
UThemba unamaswidi.
USipho uqamba amanga.
Vula idesi lakho Themba, shesha.
Ha ukuthwele amaswidi. Akabunyelwe kuba amaswidi ekilasini.
Wozani Themba noSipho, ngizonishaya nobabili.
Iphutha lakho Sipho.
Iphutha lakho Themba.